the circumstances, if your parents can't control you, I'll have to remind you in social welfare custody.
Me pepe te noho
Kotahi tata
Me noho kotahi Ma tera tata Ka pakari no reira Whakarongo ki te rag I'm off in evil style
Rangatahi more
Whakarongo boy
hey. Ki ngā hua
O te karele nei ha
Rangatahi more
Whakarongo boy
hey. Ki ngā hua
O te karele nei
Kua
te noho
Kotahi tata
Me noho kotahi Ma tera tata Ka pakari no reira Whakarongo ki te rag I'm off in iwi stae
nei Rangatahi maore
Whakarongo boy
hey. Ki ngā hua
O te karele nei ha
Rangatahi maore
Whakarongo boy
hey. Ki ngā hua
O te karele nei
I'm off and here we
stay.